just 16. Sekuru wa mago, me a tell you this, shama katakura amai. Mukafamba zvitingondongondo, natsai amai zvingatingondongondo. Arga kwese kuzvinonga zvatingondongondo.